komere no boyi nu nelo wa mu bo ya choro cambio no cancel on singa chere tonu abru na ne me ya ibia ne aka amam ne ipani ge win nelo wa mu mana tibun tibun so we be nile anem ge na ka ikodi gbanu mi lu aka
Ekele kere kosa ramo, ome wako obi ngoria
obi anya ngoria la
hallelujah
onye dika gini
nese mere na gbogbo
wo wo
mere mere
ale ale ale
ome wo obi ngoria
Chidin to jumps in love. The body, body, cause I like it.
Oh, yeah, what could be in Korea?
I need Congo, what come on? I got body, baby, put them up. The body, body, cause I like it.
Oh, yeah, what could be in Korea?
Oh, yeah, the catchy mama. Ni pa ni o yo mamu e pere pere ko sara me
o me wo ko bi moria
everybody shout hallelujah
hallelujah
wanna to go nu Me go be in Korea. Emma Pepe Nacho Purdy. Epa Nacho Purdy, my shade in one name. Manata, you went on a shade on Zaha Tilova.
Oh, never go be in Korea.
Apa wani to Purdy Nati. Chorogen a dia noche o Ugua en lo taladín que vi Chigova
O me voto bien oria Aleluya Ese me se me da la mobi
A te amana me
Mere mere
A te amana me
O me voto bien oria
Vete me lo me
Aleluya
Vamos en ahí
Ese me se me da la mobi o Pele pele kwa salamu Ome woto bi ngoria
Onye meri yedu wama Mabunge nani chineke mu Makwe pele pele kwa salai pani
Ome woto bi ngoria
Echeta nyalo wama Mbepulo mado kola mnu Iyabu kona 2004 Woko made lomi enegum Enye enye 120,000 mnu Mbechiburo no tutu Ajuse yego woke lomi okogo mnu Aliluya Emakwa chuku keru enye na mebozo Ekbere ekbere kazaramu
Ome woko bi ngoria
Oye na chulo Niko kwa jamane Ndufobie chule benile Nde jent unegwele madebua Yemna wagi wezi okuo Oye na chulo kwa jamane Chineke, onye nyele mebe mche ngorea Makana wuko obo hila choribu mebu Onye nyele gona abal Eruo nototu, yasi na kagala Ana wazi ya dikobo Tumu wanem
Aleluya Yese mdese medala mobio Dekere mbere kwa
wawo
Ome wuko bi ngorea
Onye wanele Alas Chidindo, James Yes, any madam Honeycomb ga-enye m nke m
ọ ga-enye
m oke ruru nwere m dadị ukwunu ọ ga-enye m oke ruru m mama nwere ihe nwere m dadị ukwunu ọ ga-enye m oke ruru m oke ruru m oke ruru m oke ruru m ọ ga-enye m oke ruru m oke ruru m oke ruru m oke ruru m ọ ga-enye m oke ruru m ịchọrọ ịlụta nwaanyị imere mma ọ ga-enye gị ọba akwụkwọ ọkọrọ dị n'isi ịchọrọ ịgbawa dubai ọ ga-enye gị oke ruru gị oke ruru m onwe oke ruru m ele oke ruru m ọ ga-enye m oke ruru m n'obi so ọmụmụ ọ ga-enye gị oke ruru gị ọbụ okpogo ole ọ ga-enye gị oke ruru gị ọbụ akụ na ụba ọ ga-enye gị oke ruru gị ọbụ ọmụmụ ee ọ ga-enye gị oke ruru gị ibi nwa mmalụ ọ ga-enye gị oke ruru gị ndị nwa na-achọ ịchọ m okwu n'elu ọ ga-enye gị oke ruru gị ndị nwa na-achọ ịchọ m okwu owu ọ ga-enye gị oke ruru gị ndị nwa na-achọ ịchọ m okwu ọ ga-enye gị oke ruru gị oke ruru m ele oke ruru m ele arụa
Okay, no, no, no.